obie ni asem mi hu yanka mi nya yanka it be the promise anthem. Oh my God, I surrender all my selfish interest. Oh, kwanjin die ye fe ban mani palava shira mi oh shira mi na ne nya me shira mi shira mi oh shira mi na ne nya me shira mi shira mi oh shira mi na ne nya me shira mi shira mi oh shira mi na ne nya me shira mi. Give me money like Dangote, I just want to settle my mama. Oh, Oyente and Fama semi asem, but it be you where they confirm this. Money, money, follow me, bless my hustle, Oluwani. Make them doubt me and come and see me and say, money, money, follow me, bless my hustle, Oluwani. Make them doubt me and come and see me and say, Oluwani. Shira mi oh, shira mi, na ne nya mi, shira mi. Shira mi oh, shira mi, na ne nya mi, shira mi. Shira mi oh, shira mi, na ne nya mi, shira mi. Shira mi oh, shira mi, na ne nya mi, shira mi. Bikwa mi beline, mi nya mi, shira mi. Bikwa mi beline. Da 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 da